E te hokinga mai o te māngai nui mō poiwhana Māori a Abbey Erceg ki te tākuro mō Aotearoa, kei te ātama takitaki ngā wāhine Māori o te kapa tuarua ki ngā huaka puta mō rātou a ngā tau kei te heke mai. Hei tā tēnei pūrongo a te Rina Kowhai, kei te ki te a rātou e tūwhera haere ana ngā kuaha kia eke ki ngā taumata teitei.
He hunga wāhine whanake ana I te ao poiwhana.
Pay gap is an issue. I mean, it's harder to go out of your nest and go try and make a living, but I mean, it's getting better.
E toru te kau mano ngā kaitākaro poiwhana wāhine I Aotearoa, ke roto ngā tūranga rua te kau I te ao, te kapa poiwhana hiriwa, hei tā ēnei mema o te kapa poiwhana Māori wāhine, he hirahira te utu tauri te mā ngā wāhine I te kapa poiwhana hiriwa.
New Zealand being one of the first countries to have equal pay with the men's and women's national team was a real step up compared to other countries, so I think if it just keeps growing, because women's sport just keeps on growing.
It's another amazing step towards equality and equity, and good on the New Zealand Football Association for matching it, because they're incredible athletes and they give a lot of time, and particularly for women, you know, we've got to manage parenting and mothering, and where does that all fit in? And so a lot of those issues are going to start to be addressed.
He kai tākaro ki tā wāhi o mua tārena rānui, ko ia hoki te kaiako tuarua o te kapa nei. Hei tāna kua kitea ngā hua o ngā wāhine I roto I te ao poiwhana.
I was lucky enough to be in the States when I think 98,000 showed up for the World Cup final. And ever since then, in the introduction of age group World Cups, and particularly here for New Zealand, there's so many more opportunities.
E whakawhanake ana FIFA I ngā kaiako wāhine hoki, ko te wawata o rānui, kia uru atu I nei wānanga me te whakawhanake I te poiwhana Māori mō ngā whakatupuranga hou.
Just a really creative space, and some of the work that Phil's been doing to get it off the ground, and not only to be able to represent Māori, but being able to grow that whole Indigenous sport movement internationally is pretty exciting to be a part of.
Ai rā, he wā hou tēnei, ma te hunga wāhine. Te Rina Kowhai, te Karere.